Bayete, 1893 Mthwakazi Human Rights and Restoration Movement. Isibikile movement yamalungelo kaZulu. Ithi bantu bakithi nina bakaMthwakazi. Asibamba nini sonke. Nina bakaMsiliyazi. Nansi movement yamalungelo. Amalungelo kaZulu. Uzulu lela zimsho. Human Rights and Restoration Movement. Washila, damn it.